Nā, koia tēnei ko te rā, whakamutunga o te hui taumata a ngā kaiārahi I ngā whenua o te Mānanui a Kiwa. Nō reira, heaha ngā kōrero I kōrerohia I tēnei rānei. Kia hoki atua nō tātou ki Rarotonga, ki tā tātou kai kawe kōrero. I roto o Rarotonga kia Mānia Clarke-Mamanu. Mānia, tēnā koe, kai a koe e hoa. Kōrero mai.
Kia ora nā anō e Scotty, me te hunga e mātakitaki mai nei. Kātahi anō ka mutu te kōrero I wāinga I ngā kaiārihi o te Mānanui a Kiwa I runga I tērā waka I ngā wai taurikura o Aitutaki. Ko te tikanga ka tū rātou ki mua I te ao pāpāho I konei, hei whakamārama I o rātou whakatau e pāna ki te rautaki 2050. Engari kāori anō kia tīmata. Whēoi, I te atanei I kōrero au ki ngētihi o ngā kaiwhakahaere pakihi tāpoi, kei te poka pū o te ao ohanga meki I tumu te varovaro nei.
He whenua taurikura a Rarotonga, he whenua e mōhio tiana e te ao whānui. Whēoi e rongo ana tēnei pakihi I ngā hua o te wā.
Our tours are pumping, so we're on every day. We're thinking at the end of the year, or Feb next year is usually our downtime, but looking at the books, it's like there is no more break for us, eh?
He mea tino nui te mahi tāpui ki ngā kuki airene, ko atu I te tekau fitu ōrau te rahi o te pūtia, ka riro I a rātou. Me ngā terenga waka rererangi ki reira, mai Aotearoa, Poihākina, Tahiti, me Hawaii.
About three quarters of the year, we are full on, and then the last quarter would just be like kind of like a relaxed period, which is currently right now, but we aren't relaxing right now. We're still full on, which is good. Yeah, which is good. Good for the business, good for the economy, good for tourism as well.
Engari te wā o te kō whiori, he ua ua te haere. Whioi, e hare I te ohorere, kua kōrerotia te aumahi tāpoi e ngā rangatira o te hui nei.
Tourism was also raised with respect to the impacts of COVID and the way in which the economy is coming back and what Prime Minister Mark Brown and others are doing to try and come back from what was a very difficult and challenging time.
Ahakoa tētai te kite I ngētihi rongoā, mēnā ka raruraru anō ngā pakihi tāpoi. Mānia Clarke-Mamanu, Te Karere.